Kanti silokhu sibukeke ngazuthi siyangokukhula-ke isibalo sabantu asebethe badlula emhlabeni ngenxa yokubanda-ke kulabo abavaleleke emgwaqeni omkhulu N3. Lokhu kuze emveni kokuba kusabalale ividiyo ezinkundleni zokuxhumana ephostwe ngomunye wabasakazi beJozi FM uPenny Ntuli, naye-ke ngomunye wabantu abavaleleke kulesi sinowe emgwaqeni onguthelawayeka u-N3. Kanti-ke le vidiyo yakhe esabalala ezinkundleni zokuxhumana ibiqinisekisa ukuthi babalelwa kwabo bathathu asebethe badlula emhlabeni noma okusaqinisekisiwe ukuthi badlule emhlabeni. Kanti sokhumbula ukuthi kunenye ividiyo eyazithrenda lapho khona kweqinisekisa khona abezindaba nabezintatheli ukuthi ubese yedwa ushonile, kodwa-ke kubuke ngazuthi bayanda. Nokungakaqinisekiseki-ke ukuthi lesi simo soqhubeka sibe kanje noma bazogcina belitholile usizo ngokushesha. Bukulesilethi ohle TV solokhu sikwethulela i-update entsha engenayo mayelana nalesi simo. Ungakhohlwa ukuncofoza subscribe button ukuze siqhubeke sikwethulela zonke ezingenayo. Nansi ividiyo-ke sikucaphunele yona esikoleni zokuxhumana.
Takhile.
Khona abantu abadala la. Abantu abangadlile, khona umuntu omdala ohleli emotweni. Athi cima imoto yami, mhlawumbe icime ngabo-8.
Mina
ngibona ugodola ibhadi lo muntu omdala.
Wafa umuntu ebulawa amakhaza namhlanje lapha kade sibhake khona.
Ha?
Uhamba nobani?
Hey. Yo.
Hello, Dana. Is it me? I don't want to start.